bantse nguhaye nguhaye gize nibuka ibyiza wampaye
jeri gwiza reka sinza kwibagira jeri gwiza reka sinza kwibagira
Narakugoye nkiri muto yamara niwarushe wanye umbungabunga witwararika indero yanje
mbega mujeyi no gushimira gute mbega mujeyi Nogushira gute Sangre tirahima Mujeyi wanibarutse Wanyerete impisi Umurura rubura muko Reka sizokwibagira Reka sizokwibagira
cyacu mukunda gukurikirana ikinyamakuru cyacu duteze imbere muziki mu Burundi nkuko musanzwe mubizi yuko amazi iminsi tubamenyesha yuko twaba tugomba guhindura imigambi y'ikinyamakuru cyacu akaba ari jewe Frank Ponda Kirongoye nkuko musanzwe munzi rero mbere yuko ndabashikiriza mu kanya ijambo nyamukuru kubijyanye n'icyatumye bindura amasaha n'icyatumye duhindura amasaha muri kuno kwezi nkuko bamwe bamwe bashoboye kubivuga kuri Facebook ku matangazo twashoboye kubashikiriza rero imbere ya byose yuko dushobora gutangura ibyo tubashobora kubabwira igituma n'impamvu dutuma tubikora uko n'icyabitumye byose ni mu kanya rero imbere yuko dutangura ijambo nyamukuru tugomba kwanza twumvirize indirimbo ihayagiza igihugu cyacu ariryo Burundi bwacu rero mutubasabe aho muri hose muri kano kanya mukumara twumviriza mushobore guhaguruka dusonere igihugu cyacu biciye mu ndirimbo Burundi bwacu kuko musanzwe muzi yuko ari indirimbo isanzwe ihayagiza igihugu cyacu murakoze
Mumbeja.
Murakoze cyane rwose, murakoze 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 bakunzi b'ikinyamakuru cyacu duteze imbere muziki mu Burundi, nk'uko musanzwe mu kwerekana rero ibiganiro byacu, amakuru y'abanyamuziki tubashikiriza. Murakoze cyane rwose kuba mushoboye kwihangana mugashobora guhaguruka ku bijyanye n'indirimbo yayagiza igihugu cyacu cy'u Burundi, ariyo Burundi bwacu. Rero ijambo nyamukuru nashaka kubabwira igituma jewe Frank Pro nsanzwe ndongoye ikinyamakuru duteza imbere muzika mu Burundi, nk'uko benshi musanzwe mubizi, ni jewe nk'uko ubwa mbere navuze ko dukeneye abantu twakorana, nari narabaronse ariko byagiye birahinduka, bamwe bagiye baragenda ariko byarahindutse, ntibashoboye kuronka uburyo kuko musanzwe muzi ko mu Burundi bigoye kuronka ibintu byitwa internet, ariko twebwe dusanzwe turi mu mahanga turayironka, naho tuyironka tubisanzwe twiriha amafaranga. Rero ikintu gikuru nyamukuru dushaka kubabwira jewe Frank Pro, nk'uko nsanzwe ndongoye ikinyamakuru cyanje duteze imbere muziki mu Burundi, nsanzwe muzi yuko ari ikinyamakuru kiba amakuru menshi cyane rwose ku munsi kandi amakuru yacu muragishima, kiratuma mumenya abaririmbyi n'abaririmbyikazi mutari muzi, reka kiratuma n'abantu benshi b'abanyamahanga bakamenya abaririmbyi b'Abarundi, umuziki wabo wawugeze n'ukuri kuratera imbere, byose n'ibikorwa bakora byose ibyo kweri ikinyamakuru cyacu duteza imbere muziki mu Burundi, nk'uko musanzwe muzi yuko cyitwa duteze imbere muziki mu Burundi, cyaje guteza imbere umuririmbyi, iteze imbere n'umuziki akora, iteze n'umuririmbyikazi n'umuziki akora, byose bigende neza. Rero ikintu gihari nk'uko maze iminsi ndabamenyesha yuko tugiye guhindura amasaha, nk'uko nyine umunsi tariki zibiri z'ukwezi kw'indwi nashoboye kubabwira yuko twahinduye porogaramu ari zo gahunda zo kubamenyesha amakuru y'abaririmbyi n'abaririmbyikazi bacu mu Burundi, yuko twaza turatangura igihe cy'isaha zine n'inusu n'iminota 20 nk'uko gushika isaha zitandatu, gushika isaha 16:00 z'ijoro nk'uko musanzwe muzi mu masaha y'Ikirundi mu masaha y'iwacu mu Burundi, akaba ariho turangiza ibiganiro. Aho twavuze yuko ari ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, ama rero nk'uko twashoboye kuvuga ku wa gatandatu no kwa Mungu twashoboye gukora amasaha ya saa 2 z'ijoro mu masaha y'u Burundi, ama n'isaha 6:00 z'ijoro mu masaha y'ubundi n'inusu. Nk'uko musanzwe muzi rero ijambo nyamukuru nashaka kubabwira nk'umuntu wasanzwe akunda umuziki kandi ndawukorera kandi mwitaho ku rugero, abasha kubamenyesha amakuru agakweri nashobora kubamenyesha kwe ibintu mutari muzi bashobora kumenya ku murinzi w'Umurundi. Rero ikintu gikuru gihari jewe Frank Pro nk'uko musanzwe mu nzu ari cyo ndongo ikinya kwiteza imbere muziki w'Umurundi, icyatumye mpindura amasaha ikindi nuko jewe nsanzwe ndi umunyeshuri kandi nsanzwe mba mu gihugu cya Canada, kandi mu nsanzwe muzi yuko igihugu cya Canada ari igihugu gisanzwe giteye imbere cyane rwose, ari igihugu cyigisha cyane rwose, reka jewe nsanzwe ndi umunyeshuri kandi ni umunyeshuri ngeza kwiga nkiteza imbere nkateza imbere n'igihugu cyanjye cy'u Burundi, nk'uko musanzwe muzi yuko ngerageza guteza imbere abarinzi kandi nari mu Burundi, reka nkateza n'abarinzi kandi nari mu Burundi, ibikorwa byanjye bakabishima bari mu Burundi bakanshimira, benshi barabahamagara ku matelefoni bakanshimira n'abandi bakanyandikira mu mesaje. Rero ikintu gihari gikuru icyatumye nshobora guhindura amasaha bakunze umuziki mu Burundi, mushoboye kunahura na jewe nsanzwe ndi umunyeshuri kandi ndashaka kwiga, ikintu gihari ni uko nsanzwe muri uku kwezi kw'indwi nashoboye gusubira ku ishuri, kandi kubera twashoboye kwiga mu mezi aheze guhera mu kwa mbere gushika mu kwa gatandatu turiga tukiga nk'uko no mu masaha nk'uko bimeze no muri Canada, sicyo kimuranga mu Burundi amashuri yo muri Canada, so urumva twarize gushika mu kwezi kwa gatandatu. Rero mu kwezi kwa gatandatu nk'uko musanzwe muzi twadutanguye vacances nga mu gihugu cya Canada, ariko rero twebwe rero nk'uko dusanzwe turi abanyeshuri hari bimwe byitwa ibintu ushobora kurondera kugira ushobore kumenya bashobore kuvuga ati umunyeshuri warize kubera no gusura kwera amashuri ya Canada. Ikintu gihari ni uko hariho cyo dufata ikintu cyitwa ikuru yitwa summer school. Rero iyo summer school itegereza kuyifata muri vacances, abandi banyeshuri bose barahejeje gufunga amashuri, rero abandi banyeshuri bagashobora kwiga bakabandana. Rero nje ndi muri abo banyeshuri bafashe summer school, urumva rero summer school nk'uko dusanzwe nk'uko musanzwe ku bantu benshi basanzwe bayizi basanzwe bari mu bihugu bya Canada n'ahandi bo basanzwe bo baba bayifata mu Burundi, nk'uko ntituzi uko bayifata nk'uko twavuye tubizi uko ata summer school bafata. Rero nk'uko bisanzwe tubizi kuri summer school jewe ukuntu bimeze guhera ino munsi tariki zibiri z'ukwezi kw'indwi niho natangura summer school. Rero nk'uko bisanzwe muzi yuko amasaha y'u Burundi ngo twadukora twagenda turagabanya amasaha ariko tukagenda twongera ko ariko ubu nyine tukabona yuko abakozi b'umuziki mu Burundi benshi babwiye baravuga yuko amasaha yoba yamanutse cyane gusa ni uko twashoboye kubona yuko natwebwe ngaha ku ishuri iwacu bashoboye kutwongerereza amasaha nk'uko mwiyumvire namwe bakozi b'umuziki mu Burundi mwiga amasaha indwi ku munsi mwiyumvire namwe mwibuke mubwira uwo mwanya nushaka kuronka wo kubashikiriza amakuru guhera amasaha 80 yo ku Burundi mwiyumvire namwe rero ikintu gihari gikuru nk'uko nashatse kubabwira ni uko amasaha jewe niga guhera saa zibiri n'inusu gushika isaha 9:35 urumva aho ari abari sangapi mu masaha y'u Burundi turi saa mbiri mubwe muri hari yanyu amasaha y'u Burundi isaha 9 nk'uko nashatse kubabwira ko twashobora gutangura isaha 4:20 z'iyo mu Burundi nuko mba mbona yuko aha tuba turi saa 10:20 nuko mba mbona yuko ari umwanya wanjye mba ndawuronse gushobora kubashikiriza amakuru mu muziki nk'uko musanzwe mubizi nk'uko benshi muba mutari mubizi ni jewe Frank Pro ndabashikiriza amakuru yose yose cya kuri duteze imbere muziki mu Burundi nje ndayashyiraho yose nta n'umwe amfasha kandi nje ndabyikorana byose n'amakuru yose ajya kuri UBM News asanze ari ikinyamakuru cy'iwacu usanze dukorana na Eric Nyandwi nije nshyira ajya amakuru yose y'abaririmbyi b'Abarundi yose kuri UBM News none kuko bakunze muziki mu Burundi mutashobora kudutahura na twibwe abamenyeshamakuru iyo tubashikirije ibyumviro byacu kandi tuba tubona yuko natwe tuba dukeneye kwiteza imbere ama rero gihari ikindi nacyo gisigaye gikuru nk'uko twari twavuze yuko tugomba kugurisha ikinyamakuru cyo kwiteza imbere muziki mu Burundi nacyo tugiye kugurisha kuko na n'inyungu yacu na n'inyungu dushaka tuko turakigurisha ati ngo tubone inyungu kuko benshi bagiye baravuga ati ngo ushaka kwirondera inyungu z'iwanyu wo guteza imbere igihugu cy'iwanyu ati ngo bakwidaniza mu gihugu cy'u Rwanda twebwe ibyo na gato ariko twashoboye kubiyeba kuko tubona yuko atakamaro icyo bitumye nuko twatubona yuko dutanga iyi cyitwa summer school twayitanguye tuvuga ati nta mwanya twashoboye kuronka reka duhereze bene wacu bari mu Rwanda b'Abarundi ariko bashoboye kuba baragikoresha bo baba bafise umwanya rero umukozi w'umuziki mu Burundi ikinyamakuru cyo guteza imbere umuziki mu Burundi ngo musanzwe mugikurikirana muri benshi kandi tuzi ko mugikunda cyane rwose amakuru menshi dukunda kubashikiriza ari menshi cyane mukayashima cyane rwose rero kuri uyu munsi rero turashoboye kubabwira yuko mutwihanganira cyane rwose kuno kwezi ukuntu bimeze summer school nk'uko benshi baba babizi njye nk'uko nashoboye kwitanga ino munsi tariki zibiri z'ukwezi kw'indwi 2014 nzoyiheza itariki 27 z'ukwezi z'uku kwezi kw'indwi nyine turimo 2014 rero murumva nzogukoma ngenda ku ishuri isaha 2:30 mva ku ishuri isaha 9:35 z'umugoroba aha rero mba mvuye ku ishuri saa 9:35 z'umugoroba gushika muhira nshika izo saa nababwiye isaha 4:20 twebwe ngaha abari saa 10 twebwe dushika abari saa 10 izo ngaha z'umurango 9:20 none nashoboye kubabwira yuko bakunze umuziki mu Burundi mushobora kunahura jewe Frank Pro nk'uko musanzwe muzi yuko ndabashikiriza amakuru menshi kandi yatandukanye abaririmbyi mukayashima kandi mugashobora kwitahura nibyo mutari muzi kubare ku muririmbyi mu Burundi no muri Afurika y'u Burundi rero ndabasaba ndabashimitse cyane bose munyihanganire kuri ayo masaha ikindi nababwira yuko uku kwezi guheze itariki 27 zishyitse mu kazi wa itariki 24 z'uku kwezi kw'indwi twirashyitse summer school nzo ndayihekeje amakuru dushobora kubishikiriza amasaha 80:40 ataragenewe kugihindutse nk'uko Jerry Frank Pond abashikiriza ikindi nacyo nzoba ndiko ndarondera n'abandi bashobora kumfasha kuko umutwe umwe niwigira inama kosezwe mubitsi basogokuru nko bashobora kwivuga amakuru mu mugani wacu abasogokuru nko bashobora kwivuga ati umutwe umwe niwigira inama akoze muziki mu Burundi cyari cyo rero banda ya mubiza radio ya Tube News ni mukanya ndagarutse kuba ijambo ryanyu
Mumbeza Ahima miwe, ahima miwe, ahima. mami we sokuru yari ntwari mami we ntwari mu rugamba mami we sokuru yari ntwari mami we ntwari mu rugamba Mwene biganza biganza rusha bigasasira barasa neza umwana w'ahungu ntiyatsinda kanatsinda ntiyasenze rishengera risha Mwumveje Yaragereshe umwasa gati yakajya mu rugamba babisha bakanyegera ngabo mu gisaga kwa inamuso Yarabandi bagatemba bagakera kera Mwumvi iyo nganji Ngwahimami we Ahimami we Ahimami we sokuru yari ntwara himami we Ntwari mu rugamba Mami we sokuru yari ntwara himami we Ntwari mu rugamba Ati twatanze ambazi kasiri bisiga bikisiga uwangutse n'ubukere bisiga insinzizo twari zitwaza umusuhema mwumve harabakurira kwa gisabo abadasigana kukirimba intamenwa hakurya ya rusizo ubukomezi bwaba mabuye yari beshe mwumve iyo nganji Imyaka yaragiye icana n'ibisiga Umucura seruka amahoro araza Ahavuga amacumu n'imiheto Havuga ingoma n'inanga Ahaseseka amaraso n'amarira Haseseka amata n'ubuki Haseruka ingoma n'ingingo Amahoro nayo arasasagara Ngumva iyo nganji Ngwahimami we Ahimami we Ahimami we Ahimami we Mami we ubu mwiwacu ahimami we no kwisi yose Mami we amahori wacu ahimami
duteze imbere muziki mu Burundi nkuko nakunda bibiganira yuko impamvu twaba twashoboye guhindura amasaharu yonye ari uko nsanzwe ndi umunyeshuri kandi ndi umunyeshuri ndakeneye kwiteza imbere na jewe nkateza imbere n'igihugu cyanjye cy'u Burundi nkaka nkateza imbere n'abandi bari bakuru banjye cyangwa batoye banjye mu muziki w'u Burundi Jesse Sato ndi umuririmbyi ariko ndashaka guteza imbere umuririmbyi w'u Burundi hamwe n'ubuhinzi bw'u Burundi kandi ndazi yuko indoto ofise zizoshobora gushika kure ni mu minsi iza muzobora mu Burundi nzoshobora kugurura ikintu gikomeye cyane rwose kandi zizoshobora gufasha umurinzi w'u Burundi amwe n'ubyo mu Burundi kazi gashobora kumufasha mu Burundi ni mu minsi iza Imana gusishoboje imigambi yanjye fistiye igihugu cyanjye cy'u Burundi giye gukora ikintu gikomeye cyane rwose mu gihugu cyanjye cy'u Burundi kizoshobora gutuma umuziki w'u Burundi utera imbere ugashobora kugira nivo niniya kimwe bita ugashobora gutera intambwe nini cyane rwose mu muziki w'u Burundi ugashobora gutera imbere nk'iyo mu bindi bihugu cyane rwose jye birambabaza cyane rwose kubona igihugu cyane cy'u Burundi gifise abaririmbyi benshi n'abaririmbyikazi benshi ariko bafise ingabirano ariko bakabura ukuntu bashobora gutera imbere bakabura n'abantu bashobora kubateza imbere icyo kintu kirambabaza ariko niyo mpamvu naciye mpitamwo kuguruza ikinyamakuru cyacu kiba kucyita duteze imbere muziki w'u Burundi niko nabonye yuko mfise intoto ofisi zizoshobora gushika imbere umuziki wanjye w'u Burundi ugashobora gutera imbere no mu kundi ibindi bihugu byashobora gutera imbere nk'uko kino gihugu ndi mu cya Canada umuziki uteye imbere cyane rwose urasumba cyane rwose nakure cyane rwose umuziki w'u Burundi niyo mpamvu rero mbona yuko birambabaza kubona umuririmbyi w'u Burundi abura n'icyajya abura n'icyanywa kandi byitwa yuko akora akazi k'umuziki abura n'umuntu yashobora kumufata mu mugongo ibyo birambabaza cyane rwose rero bakunze muziki mu Burundi nimuze twese dufatanye mu nda dushobora gufasha umuririmbyi w'u Burundi hamwe n'umuzikazi w'u Burundi rero ikinyamakuru cyacu duteze imbere muziki mu Burundi kuko nashobora kubibabwira rero nuko bimeze munyihanganire kuno kwezi itariki zibiri z'ukwezi kw'indwi gushika itariki 27 z'ukwezi 23 z'uku kwezi munyihanganire nzoshobora kuba nahegeje iki cyitwa summer school nzoba nayihegeje cyane rwose kuko ni ikintu gikomeye cyane niko ndarondera ku buzima bwanjye bwo guteza imbere ubuzima bwanjye no guteza imbere umuryango wanjye no guteza imbere n'igihugu cyanjye no guteza imbere umuririmbyi w'umurundi no guteza imbere umuhinzikazi w'umurundi byose biri muri summer school byose biri ngaha muri summer school rero bakunze umuziki mu Burundi usize mukurikirana ikinyamakuru cyanjye duteze imbere umuziki w'Uburundi biciye kuri Facebook cyangwa biciye kuri bmuse.com ndabasabye ndasubiriye ndatakaje munyihanganire kubera zino tariki zibiri z'ukwezi kw'indwi gushika itariki 23 z'ukwezi kw'indwi nzoba nahegeje nk'uko musanze mu muzi yuko ikinyamakuru cyanjye duteze imbere umuziki w'Uburundi atako kitagira gushobora kukumenyesha amakuru ukuntu ameze turashima cyane rwose intambwe tugeze ko twebwe ikinyamakuru cyacu duteze imbere umuziki w'Uburundi nuko tubona indoto dufise ziko zirajya imbere kandi zoja imbere kandi rwose niko naje kubabwira yuko zokora ikintu gikomeye cyane rwose mu Burundi gikomeye hamwe umuziki w'Uburundi muzobona ati wateye imbere muvuga ati urya Frank mbega ninde ninde yavuye hehe mbega yari hehe kubwira umuziki w'Uburundi usubi ushobore kugera ngaha ntushobore gutera imbere yari hehe yewe ndacyari umusore mutoya ariko ibyumviro byanjye mfise birakuze bibomenga si ibyumviro by'umusore ahubwo ndashimira Imana cyane rwose kuba yaramaye ibyumviro byiza kandi ikama n'ubwenge bwiza ikama no kwiyumvira neza ndashimira Imana byose rero bakoze umuziki w'Uburundi ndabatakambiye mwese ndabafukamiye ndicishije bugufi kuko byose agiye hanyu umuntu aticishije bugufi n'imbere y'Imana naca abamazi rero ndabafukamiye mushobore kunyihanganira mushobore nibishobotse bihuri akantu ikintu nariko ndiyumvira jewe Frank Pro nariko ndiyumvira yuko imbere yuko ngenda ku ishuri basi fume ndabasigira n'amakuru n'amakuru basi ni imwe gusa inkuru imwe y'umuririmbyi ibigize umuririmbyi gusa cyangwa umuririmbyi kazi nkayishyira kuri Facebook yacu cyangwa igashobora guca kuri UB News nk'uko musanze mu by'uko UB News ari ikinyamakuru dusangiye n'undi dusanzwe dukorana yitwa Eric Nyandwi ndashima cyane rwose uko ndiko turakorana kandi ndashima turabona yuko indoto zacu dufise muziki wacu dushobora gutera imbere mu Burundi nk'uko tuko turabikora turabona yuko muri ino myaka ibiri je natanguye mu mwaka w'2013 kwa Google Music kugira ngo imbere muziki mu Burundi naho nyina gitanguye mu mezi ya kwezi kwa gatanu kuko no kwezi kwa gatandatu kuhonye ariko ndabona yuko intambwe indi kundagera ko giye guteza imbere muziki w'u Burundi ndabishima cyane rwose cyo gituma rero bakoze muziki w'u Burundi namwe nshuti z'u Burundi mukurikirana amakuru aca hajya kuri Facebook yanjye duteze imbere muziki w'u Burundi aricyo kinyamakuru kiri kuri UBM News ari kinyamakuru gica kuri UBM News cyanjye duteze imbere muziki w'u Burundi aricyo ariho gikorera na UBM News ari iwacu yose amakuru yanjye yose ikinyamakuru cyacu cyose ariko yashobora kuyaronka bitakugoye bakoze umuziki w'u Burundi rero ndabashimiye musigarane n'Imana ya Jeff Frank Pro twari kumwe kuri mikro Imana ibahezagire murakoze.
chuba nabi wacu nta chichankirungu nabi wacu nta chichankirungu nta chichankirungu nta chichankirungu nta chichankirungu nta chichankirungu umuhungu yakunze umukobwa ye umukobwa nawe aramukunda ngo ubuntu umwamza aratera umusora ajya mu rugamba bari baramubariye bari bamugize bati uzogarukira tuzoguha mubane uzogarukira tuzoguha mubane umusore ngo aragenda mu rugamba ya foru muhetu bikanka ya teri chumu bikanka wa umukobwa hari umutimu gasiba amaganya bameshi atangura kuririmba ati bana biwacu bana biwacu bana biwacu nta chichankirungu nta chichankirungu nta chichankirungu nta chichankirungu mana iwacu nzokwama ndagusenga mana iwacu nzokwama ndagusenga ngiye kwicwa n'intuntu intuntu y'uwo nakunze ngiye kwicwa n'intuntu intuntu y'uwo nakunze Urukundo rwa rukundo rwawe ruhera ho